aiwa akarangobvara anovhukira anopinda nevanobuda.
This is the story of the day.